kudala sokulangazelela nkosi.
Hayi yololo ufazothe wakuzala wakukhulisa nkosi.
Yithi kanye hayi uyolo lwabo balivayo elizwi likaThixo baligcina.
Sifundise ukuthandaza njengoko uYohane wenza ukuba disipline bakhe.
Xa sukuba nithandaza yithini? Mawethu semazulwini. Malincwaliso igama lakho. Mabufike kumngani bakho, makwenze ukuthanda kwakho nasemhlabeni njengoba kusenziwe ezulwini. Siphe imihla yonke isonga sethu semihlanga emihle. Usixolele izono zethu. Kuba nathi sibaxolela bonke abantu amatyala kuthi. Ungasingenise kulengweni. Sihlangule enkohlakalweni.
Kudala kakhulu abaprofeti babhala ezibhalweni ukuba uThixo uza kuthumela uMesiya aze kusindisa abone babuyisela kuThixo. Ubomi bukaYesu bubonakalisa ukuba nyhani uYesu ungumsindisi esithenjiswe ngaye oya kuza kusisindisa azalwe intombi egama linguMaria aze anikwe igama elinguYesu. Kubhaliwe kwathiwa indlela esisimangaliso azelwe ngayo lo mntwana ibonakalisa ukuba lo nguMesiya ngokwenene kwaye uThixo umbiza njengonyana wakhe. Xa abantu babebona uYesu, babebona indalo namandla kaThixo, ubaphilisile abantu ebaxolela nezono zabo, wabathembisa nangendawo ebukumkanini bakhe, unikele ngobomi bakhe etsala nzima phantsi kwezohlwayo zoluntu lonke. Emva koko wabuyela ekuphileni ebonakalisa ukuba amandla akhe makhulu ukwedlula amandla okufa. UYesu Mesiya uthe, ndinamandla okunikezela ngobomi bam, namandla okubuthatha kwakhona. Ubomi bukaYesu bazalisekisa izibhalo zabaprofeti, buqinisekisa ngokuba izwi elingcwele likaThixo alinampazamo kwaye lingunaphakade. UYesu lilizwi likaThixo. KuYesu uThixo uyazibonakalisa eluntwini nakwihlabathi lonke. UYesu uze kusinika ubomi obuphangaleleyo njengokuba uThixo wadala indoda yokuqala nomfazi. Kodwa zange bamthembe uThixo, bophula imithetho yakhe. Ezibhalweni kubhaliwe kwathiwa, wonke umntu wonile, kwaye ke umvuzo wesono kukufa. Abantu wabonileyo ngeke babe nobudlelane noThixo. Kodwa ke njengokuba uThixo enikele ngemvu endaweni yonyana kaAbraham, ke uThixo uthumele uYesu ukuba eze kufa endaweni yezizukulwane zikaAbraham. Wenza oku ukuze bonke abo bakholwayo bebeka ithemba labo kuYesu bakwazi ukuze phambi koThixo. Ekuvukeni kukaYesu kwelabafileyo, wathi kubalandeli bakhe, abantu baza kulibiza igama lam kuzo zonke izizwe besithi, uThixo uyazixolela izono zabo baguqukayo babuyele kuye. UYesu naye wathi uza kuthumela umoya oyingcwele kaThixo kubalandeli bakhe, ubabonise inyani, ubanika namandla okulandela uThixo. Xa umfazi owayengumoni eguquka ezonweni zakhe elandela uYesu, wathi kuye, izono zakho zixolelwe, ukholo lwakho lukusindisile. UYesu wathi, xa abantu bemthanda uThixo ngokwenyani, obu bubungqina bokuba izono zabo zisindisiwe. UYesu uMesiya wabiza abantu ukuba balandele yena. Abo bagqiba ekulandeleni uYesu, bangaqala ubudlelwano kunye naye besebenzisa amagama anje. Tata, Thixo wena ulungile. Enkosi ngoku ndithanda kwakho. Ndixolele ngokungakuthobeli ndisophula imigaqo yakho ndikona. Enkosi ngoku ndithumela uYesu azokufa emnqamlezweni endaweni yam. Aphinde avuke ekufeni. Enkosi ngokuthi athwale ubunzima nesohlwayo sam ngenxa yezono zam. Ndifuna ukulandela wena kwaye ndithathe uYesu njengomsindisi nenkosi yam. Enkosi ngoku ndixolela izono zam, wandivulela nendlela ezayo kumkanini bakho. Ndicela undinike uboya ongcwele ube nam kwaye undibonise indlela yakho. Ungandinika amandla wokuba ndikuthande ngentliziyo yam yonke, ndikuthobele wena kwaye nabantu badumise wena kwizwe lonke. UYesu wathi ngabalandeli bakhe, izimvu zam ziyaliva ilizwi lam kwaye zilandela mna. Abalandeli bakaYesu badibana ndawonye, bathetha naye yonke imihla, bafunde ngezwi lakhe ezibhalweni, bafuna ukulandela umzekelo wakhe kwaye bexelela abanye ngaye. Bagcina engqondweni izinto ezathethwa nguYesu ngexesha enyukela emazulwini esithi, uThixo ondinike amandla onke emazulwini nasemhlabeni, qinisekani ngoku ndinani lonke ixesha kude kube sekupheleni kwezwe.